Jerusalem, y Kayalami, y Londolose, Uhambenami, Zungangishilana, Jerusalem, y Kayalami, y Londolose, Uhambenami, Zungangishilana. Dao yami, aikolana, buso wami, aukolana.